Sanibonani webelungu.
Yebo. Yebo.
Manje into enza ukuthi nifake ingane la phambili noma nayazi ingane ehlala emuva nikwenzeleni lokho.
Uyibona ukuphi ingane?
Ubaba wakhe yona yini wamkhulumela?
Nina
niyahlupa nivele nibeke ingane phambili singabe sisazi thini ukuthi siswenze njani. Masifika phambili ama traffic copper ayangibamba, ayangibhala. Sekufanele ngenze njani mina? Niyahlupa.
Traffic copper?
Ngithe traffic copper uzwani kahle, ngithe traffic copper. Angazi noma uzwani kahle ukuthi ngithini ku
traffic copper.
Angifuni ndabe ukubeka ingane la ngaphambili ngoba angazi ukuthi ichaza ukuthini lento eniyenza. Angiyazi.
Traffic copper. Ngiyaphapa. Babulayi. Traffic copper
bengazi ukuthi mdala lo muntu mdala
study moto